Hello, Sanibonani, beautiful people. Yes, in one of the things I like about Uber in London is how I can get away with any hairstyling you funayo. And yabo la wenu ahleka yonina. Ah, inwele zakho ngathi impepho. Ilaba wancomayo ke la. Kade kunconywa nje umama womlungu la, uthe nje nice hair. Ngathi thank you, madam. Wayona ke secela ukuyithinta. Hayi ke kwayinkinga ke lokho. Ngimbuza ukuthi manje yini usofuna ukuyithinta inwele zami. Uthi hayi ngoba ngikaze ngiyithinta inwele zomuntu omnyama. Ngithi awu, nama ungithintisa inzefti. Uyadinwa-ke mina mese ngicela ukuthinta-ke inzefti. Uthi, why would you ask me such a question? Ngithi mina unama ngikaze ngiyithinte phela inzefti yomfazi womlungu. Angazi noma bengiyi-wrong yini. Na ufuna ukuthinta into yami angingakaze ayithinte. Nami ngifuna ukuthinta into yakhe engingakaze ngiyithinte.
Kuningi, it's a lot. There's a lot to talk about, but we shall meet in Manchester this Saturday, 27 July. Newcastle, 3rd of August, and Woking, 10th of August. See you there.